Zaqala kanjani izindaba. Ixoxo kabusha uWendy Hartman. Endulo kwakukhona inkosikazi eyayihlala nomndeni wayo emzini osembusweni wakwaZulu. Umndeni wawehlela olwandle olukhulu njalo ngesonto. Izingane zazigubha isihlabathi futhi zidlale nasemagagasini. Inkosikazi yayipheka phansi ngesikhathi umnyeni wayo eyobheka izinkuni ezikhishwele ngaphandle ulwandle ukuze abaze izinto ezinhle. Izinyoni, abantu kanye nazo zonke izinhlobo zezilwane. Phakathi nesonto umndeni wawusebenza kanzima bese uhlala eduze nomlilo ebusuku. Kwakubamnyama kakhulu ukuthi bangasebenza noma badlale noma babaze futhi sasisuke sesekude isikhathi sokulala. Kanti lezi kwakuba isikhathi izingane ezicela ngaso umama wazo ukuthi azixoxele izindaba.